Shiva Mahimna Stotram Shloka 40 and 41. Drushosi Maheshwara Yadrushosi Mahadeva Tadrushaya Namo Namaha.